bita bita muri group umeze neza turashima turashima cyane ama izo foto ndabarungikiye ngaho igihanga yakoroke ngaho igihanga kwibarabara rya gatandatu muri bese akitisanganya hari icyuma cyataraganya hama umudereva yikororera hasi nuko ntacyabaye sawa ye
Egaga Nestor tubuze amahoro umuntu yotahura iki amahoro yahabwiye yaritirirwa n'umunsi wayo mwishira hamwe impuza makungu oni isiguro y'iryo jambo amahoro kuganya n'irya
Eko tuvuge igihugu kirimo amahoro kirangwa n'utuntu atune kirangwa n'ibintu byinshi ariko reka dushimikire ku tuntu tune igihugu kirimo amahoro nta ntambara irimwo abanyagihugu baridegembya ntawutinya gutembera kuko atinywanya yibaza ko bamwica muri make hari umutekano icya kabiri hari iterambere kuri bose abantu barafise akazi barafise umushahara ushobora kubafasha kubaho no kubeshaho abana babo nta nzara muri make abanyagihugu bose barashaka kwivuza barashaka kurinda abana babo mu mashuri neza ego icyo ni ikintu gikomeye cyane aka gatatu igihugu kirangwa n'amategeko nabiturire nta gukumira umuntu bivuye ku ntara ku idini ku bwoko ku rukoba cyangwa ku bumuga bundi icya kane yacyo cya nyuma muri make ni demokarasi demokarasi itari izina gusa ni ukuvuga ko abantu bashaka kwitorera babatwara ariko mu kubatora bakabatora bashimikiye ku migambi myiza yabo n'imyifato myiza yabo ingene bitangira abanyagihugu muri make ingene bubahiriza agateka ka zina muntu nibyo muri make mubabwira
murakoze cyane niho singenda kumana nabivuze mu ntangamarara muri mu baraya majoro n'ayandi murondera amahoro gushika naho ugera ku masezerano mwahaguye muyitirira biga ni ryari hakana ka haba hari amahoro canke ayo mahoro akenye ibimenyetso bibigaragaza n'ivyahe ga ngenda kumana
murakoze cyane aba dusangiye ikiganiro bivuze byose no kubunganira mu kubunganira rero nuvuga nti kugira urinde ushika kubimenyereza n'amahoro nuko ubuzi igitu ibituma amahoro ahungabana igituma umutekano uhungabana nuko ubuzi ababitera rero tubona n'ibyo abantu ariko koradondagura ni ibimenyetso inkurikizi ndetse rero umuntu abishyize hamwe uvuze ati twararaye amajoro turondera amahoro yego nibyo nuko twari twamaze kubona yuko mu Burundi amahoro yakenye cyane amahoro yari yarabuze igihugu cyaraguye mu isanganya abivuze no gusubiramo gusa abantu bakicwa abantu bagafungwa abantu bakangazwa abantu bagatotezwa kubera ko batavuga rumwe na leta nkuko ariko arivuga rero ntibashobore kwishyira ngo yizane ibyo rero byaratumye amahoro abura mu Burundi rero ibimenyetso n'ibi bavuze ni uko icya mbere gikomeye ni uko umuntu aba yishyira akizana mu gihugu cyamwibarutse akagira ijambo uko ameze kose uko abayeho kose ntiturare ngo ni uko yize cyangwa atize ni uko ari umuhutu ni uko ari umututsi ni uko ari umutwa ni uko ari inde ntiturare ngo ni uko akenye cyangwa atunze ntiturare ngo ni uko ari muremure ari mugufi abyibushye yonze uko ameze kose mu ncamake uko abayeho kose akumva ko atekanye mu gihugu cyamwibarutse agaserura ijya guna yabivuze magi adakebaguzwa ese no yabivuze atako arakebaguzwa hama kagira rero nuko mubasha bwo kwitorera abamuserukira cyangwa murongora mu mwidegembyo bamutwaye neza bakabishimirwa bamutwaye nabi naho bakabuguzwa nabo nyene babatoye bakaba bitumbasha ko kubabuguza kubera babatwaye uko babyipuza babashize mu mutekano muke mu gihugu. Ivyo rero iyo bitahari mu gihugu nta mahoro abahari, nta mutekano buhari, nta kubana neza biba bihari, nta terambere biba bihari, eka n'ibintu byinshi bitaba bihari. Hanyuma rero ikindi gikunda guhunganya nk'amahoro umutekano mu gihugu ni igihe igihugu runaka gihugu kanaka gifite imigenderanire mibi n'ibihugu bibanyi cyangwa ibihugu byakuru, hariho ibihugu byakuru usanga bifite ingufu zishobora guhungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu. Ikindi gishobora guhungabanya amahoro n'umutekano ni nk'abantu bari ku butegetsi. Abantu bari ku butegetsi barashobora gutwara nabi. Iyo batwara nabi rero n'ibyo bavuze byose rega gutwarwa nabi, gutwara nabi birahungabanya amahoro n'umutekano. No bari muri ubwo butegetsi ubwabo barashobora kutumvikana ibyo batwara, ibyo bokwisunga, ibyo bogenderako, ugasanga nabo nyene barahungabanyije amahoro n'umutekano kandi biko ko bari ku butegetsi. Mujamake rero ibimenyetso bivuze n'ibyo bingena abantu bakwicwa bafungwa bangazi. Ego
ego ndagaruka muduhubwira izo mbona imvano kumbure muheza mutubwira nico kugwa nivyo tuma ayo mahoro aboneka muheje kutubwira kumbure ibituma hungabana imbere twakwa imbere yuko nja kwa Maragarita akambanze subire kwa Nestori. Nestori mufatiye kumbure kunsiguro mwatanze nivyo abandi bashikirije uyu munsi mu Burundi umuntu yovuga ko hari amahoro canke ariko ari byo twumva ubutegetsi buririmba uno munsi kuvuga ko hari amahoro
koyangira mu byo kuri aho n'umwe yemera ko i Burundi hari amahoro tutanguriye ku mukuru w'igihugu wenyine. Mukuru w'igihugu wenyine avuga yuko abarundi bose barira ku mutoyi arira ku mukuru arira nabo nyene yuko ababaye niwe aravuga yuko ubutungane budakora ukora nabi aravuga yuko hari ubusuma aravuga ko abantu benshi batotejwe we nyine arabyivugira muri make nta mahoro ahari ngiye dusubiye turabye n'ibyakozwe n'amashyirahamwe aharanira agateka akazina muntu ngiye twakwivukanye yuko kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu amaze kwitaba Imana abantu bagere ibihumbi bibiri n'amajana atanu haba bamaze kugandagurwa. Hanyuma iminsi yose ngemurabizi kuva icyo gihe abantu amajana n'amajana baramaze kunyuzuzwa, ibihumbi n'ibihumbi barangajwe, ibihumbi n'ibihumbi biri mu bubohero, igihugu kiri mu ntambara. Urumva rero mu by'ukuri ku Burundi bugeze aho Mwasi ashaka, tutibagiye kuvuga yuko Burundi uri mu bihugu bitatu bigowe kurusha ku isi, ibihugu bitatu bigowe kurusha ibindi ku isi. Urumva tugeze hari cyane, tugeze mu mwonga, Abarundi bagomba kwikangura.
Muti mugeze tugeze mu mwonga nta mahoro ahari magi lindira gato basi mbanze mbaze umu Leonce ahari kumbure ngira ngo nce ngaruka iwanyu. Leonce mwe muri ku rubuga muri hafi kudusumba muri ico gihugu hari amahoro mufatiye kuvyo mwasiguye kuvyo mwerekanye no kuri ibi byose ba berekanye nce nja kwa Maragarita.
Ego dufatiye kuvyo twasiguye kandi twemera iyo tubasiguye twemera byogora kuvuga yuko hari amahoro twavuga ko hari amahoro cyanje ko hariho umutekano mu gihugu mu gihe nk'uko uyu mugenzi wanjye ndetse yari arabivuga n'umukuru w'igihugu wenyine avuga ko hari abantu ipfuza ko yomererwa nabi uratwumva bivuga kandi akavuga yuko gamu bavyipfuza bamwe bamwe bari mu muganga komokamwe kubera ibyababuza bimwe bimwe ibikamye tudondagura kwiba gucimaza za gondagonde kubonera abantu eka mbere ibyo byose bajye tudondagura nawe nyine nawe abivuga
reka nawe mpeje kubisoma ahantu nari
ngiye kubona ko ari kuzana hanyuma rero na leta na leta uhereye ku bushikiranganje bw'indwara hagati mu gihugu ngira ngo murabikurikirana turabikurikirana turabyumva baravuga bati hirya no hino turabona ko umutekano ari muke ndere bagatanga amakuru uko yobafasha namaze kubyumva ngira ngo urahetse ku kiganiro umushyikiriza manza mukuru wa Repubulika y'u Burundi uwo bita Procureur General de la République mu Burundi ni umuntu atoroshe atanze ikiganiro aravuga yuko ngaha hari n'ibibazo by'iterabwoba z'umutekano gusa ni ukuvuga rero yuko ino kugira ndafata kuri byose nabuye kuko twavuze nyamara n'umutekano si ibiki ko turavuga gusa hariho n'ibindi amahoro n'umutekano